amke lekile ke kulushulethe lilandelayo xa sizothetha ngentoni ngee-exponents zethu. So masiphinde siqale ke kwezinto sizifundile ngee-exponents. Masithi ke bendino-2 umreze okanye umonyuse ngo-10 okanye aziphindaphinde ngokwakhe kayi-10 uphindaphinde ngo-2 oziphindaphinde naye kangaphi ka-5. So uzoqaphela ke ukuba besifundile uba xa siphindaphinda amanani apho ibhesi ifana okanye inani eliphantsi elifana, sithatha njengodibanisa intoni i-exponent zethu, sitsho sifumane bani u-15 pha. So uzophinda ukhumbule ke uba sifundile uba u-2 to the power 10 ongaphezu ko-2 to the power 5. Into esiyenzayo ke apha endaweni yoba sidibanise sisuke sithabathe, so sizawuba ngu-10 uthabathe 5. So loo nto isinike u-2 to the power 5. So ekugqibeleni ke kwe-presentation okanye kwenkcaciso edlulileyo ndiye ndakuchazela ngenye indlela mhlawumbi xa sinoba no-2 to the power 10 ize yonke ke loo nto ingaphakathi kwe-brackets zakho uyonyuse ngo-5. So loo nto ichaza ukuthini? Ichaza uba sithi 2 to the power 10 times 2 mphindaphinde ngokwakayi-10 mphindaphinda 2 to the power 10 mphindaphinda 2 to the power 10 mphindaphinde ngo-2 to the power 10. So into esenzileyo apha sibone uba u-2 to the power 10 simenza aziphindaphinde ngokwakhe kangaphi? Ka-5. So siyayazi ke kulaa mthetho wethu ngaphezulu uba amanani wethu angaphantsi xa efana siyakwazi udibanisa ntoni ii-exponents zethu. So if singadibanisa o-10 bethu singafumanisa uba sizofumana into engu-2 to the power 50. So eyona nto esiyenzileyo apho ubuyaqaphela uba senze ntoni, sithe 10 lo uyi-exponent phindaphinde ngala 5 ungaphandle kwe-bracket ukuze sifumane bani u-50 wethu. So ke lona ngumthetho wethu wesithathu wentoni we-exponents, kuba kaloku xa senze ngolu hlobo ithetha ukuthi loo nto masiphindaphinde ii-exponents zethu zombini ze ke sibe nako ukufumana incaciso ethe xaxa. So masithi ke mhlawumbi sino-3 ngoku to the power 7 kwaye yonke loo nto siphindaphinde ngo--9. So uzokhumbula ukuba into esizawuyenza sawumultiply okanye sawuphindaphinda u-7 no--9 sifumane u-3 to the power -63. So uzoqaphela ke le nto uba isebenza lula nange-negative numbers okanye amanani wethu a-negative. So ngoku indlela into endiza kufundisa yona ngumthetho wokugqibela we-exponent. Masithi ke sino-2 umphindaphinde ngo-9 and then yonke le nto sithini siyonyuse ngepower engu-100. So sizofumana uba le nto iyafana ke no-2 to the power 100 umphindaphinde ngo-9 to the power 100. So masiqonde kuba le nto yenza incaciso ecacileyo na. Masithi ke mhlawumbi besino-4 umphindaphinde ngo-5 yonke ke loo nto uyonyuse nge-3rd power. So loo nto ibizofana no-4 times 5 okanye 4 umphindaphinde ngo-5 phindaphinda ngo-4 ophindaphinda ngo-5 phindaphinda ngo-4 ophindaphinde ngo-5. So loo nto ifana ke no-4 umphindaphinda ngo-4 umphindaphinda ngo-4 umphindaphinda yonke loo nto ngo-5 ophindaphinda ngo-5 ophindaphinda ngo-5. Uzoqaphela ke into esiyenzayo uba sive sathatha nje la manani afanayo sawabeka ewodwa ekuqaleni, sathatha nala afanayo seback sabeka wona ekuqaleni. So loo nto izawuba ngu-4 to the power 3 phindaphinda ngo-5 to the power 3. Masithembe ke le nto uba ikunika incaciso ecacileyo yoba kutheni laa nto ilolwa hlobo ilulo. Ngoko ke ndandiqala ke ukufunda ke exponents, ndandithi xa ndilibalile ndiqale emva into ndize nayo kakuhle wena ndide ndiyophuma nayo egqibeleni. Ndibe ke ngolo hlobo ndiyakwazi uphuma nengcaciso ecacileyo ngale nto ke ndikufundise yona ngoku. Ndiyathemba uba uzokwazi uba uthini uzenzele. Mandiphinde phinde ndikucacise le mithetho. So if sino-2 to the power 7, umphindaphinde ngo-2 to the power 3. Uzoyazi ke loo nto uba sizawudibanisa ii-exponent zethu so ibe ngu-2 to the power 10. If beniso-2 to the power 7 ongaphezu ko-2 to the power 3. Kuba kaloku ii-basis zethu okanye amanani wethu angaphantsi ayafana, loo nto izofana no-2 to the 4th okanye 2 to the power 4. If besino-2 to the power 7, yonke loo nto yonyuse ngo-3, loo nto ke ibizawuthi masimultiply okanye siphindaphinde exponent zethu ibe ngu-2 to the power 21. If besino-2 umphindaphinde ngo-7 to the power 3, so loo nto ibizawuba ngu-2 to the power 3 umphindaphinde ngo-2 ngo-7 to the power 3 ndizama ukutsho. Zonke ke ezi rules okanye le mithetho esiyifundileyo apha isinceda ukuba sikwazi uba sithini, sikwazi ulungisa okanye sisolve iingxaki zethu esifumana zine-exponents. So uzukhumbule ukuba ikhona ke enye bendike ndakuvezela yona kwimfundiso yethu edlulileyo. So bendisithi ke phana, bendisithi 3 to the power 2 okanye squared umphindaphinde ngo-9 to the power 8. Yonke ke loo nto siyonyuse ngo-negative 2 okanye siyireyize ngo-negative 2. So singenza ntoni ke apha? Siyabona uba u-3 no-9 zibhasi okanye amanani aphantsi angafaniyo. Kodwa xa sijonga u-9 singakwazi uba simenze ngokwenani elingu-3. So masike sibhale u-9 ngoku ngu-3. So loo nto ifana no-3 squared umphindaphinde ngo-9 ofana no-3 squared to the power 8. Yonke loo nto ke uyonyuse ngo-negative 2. Uyakhumbula? So into endenzileyo ndibeke u-3 to the power 2 kwindawo ka-9 kuba kaloku 3 to the power 2 wenza u-9. Siyayiqonda? So ke ngoku apha singasebenzisa ke ngoku i-multiplication okanye uphindaphindo. So izawuba ngu-3 squared umphindaphinde ngo-3 ze siphindaphinde ii-exponents zethu ezi. Ibe ngu-2 times 8 ibe ngu-16. Yonke loo nto siyonyuse ngo-negative 2. So singasebenzisa laa rule okanye laa mthetho wethu wokuqala ukuze sifumane i-answer yethu. So ingangu-3 to the power 18 kuba kaloku so sidibanise u-2 no-16. So yonke le nto ke ngoku uyireyize ngo-negative 2. So singaphinde sosebenzisa le multiplication lo mthetho wokuphindaphinda. So singano-3 ibe ngu-18 aphindaphindane nala minus 2 ngaphandle sibe no-minus 36. So le ngxaki ingabonakala mhlawumbi ingathi inzima ekuqaleni, kodwa eyona nto ibalulekileyo kokuba uyazi imithetho yakho yentoni ye-exponents ukuze ube nako ukuphendulana nale mibuzo yilolu hlobo. Njengoba ndiqhele ukutsho ke, xa ubona ingxaki ebulola hlobo sucinga nzulu kakhulu, kodwa cinga ngento oyifundisiweyo nangemithetho oyaziyo uzame ngandlela zonke ukuze uthini uyilungise loo ngxaki. Ndiyakuthembisa ke uba ngolu hlobo ungaqhuba kanje ungakwazi ukumelana neengxaki apho unothi uzifumane khona ezisebenzisana ne-exponents. Andifuni ke uba mhlawumbi unqaye le mithetho, kodwa ndifuna uzame umane uyiprektize okanye umane uzilolonga kuyo maxa onke ude ubone uba hayi noko ngoku ndisemandleni oba ndingazenzela ezam iingxaki kwaye ke uvumelekile uba umane umbuza notishala wakho uba tishala uba xa kunje ndithini na. Uba ke ayisebenzi usenophinda uzojonga apha kwii-videos, umane ke umane uzimisa usebenze ii-problems ozibonayo okanye iingxaki ozibonayo. Ngolo hlobo ke uzawubuza uphumelele, lonwabela usuku lakho.